Yeah, wo amanfi central men's ni mu edi atudwa se omo kwan ahodo a ewo ho no eya de a enye kra enti aban emepe na won hwe
kwan no nsue yira fa kwan no mu nsue yira fa kwan no mu a kokko ni a bridges a wo ho no nyina asase mo amo hu ehu wa ya mo amo ga ba bi a bridge na abu no obu enye ne o be 40 years and wo abu a ye de table na to so amma ni pa fa so na se what is saying? Bridge na muhuno kwa maakwa mu no ano ko samre ko samra boye ko bo tano mu ama ya enji anya samra boye mo 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 dia se mo ko ya mo ba ka ho asem na mo di hu guma man
ye kwan no dia higher party eye fida road nanso bridge se wo kwan ni mu no bebre nya nsuo bi wɔ kwan yi mu efiri akyesedeɛ ba kwa aman yɛ frɛ no supan ne bridge na bu yɛ mrante hene ɛnpo na gyina yɛ ɛkɔ DC hɔ ma yɛ kɔ pai table yɛ de gugu so hyehyɛ mu a ka tum fa so nyɛ saa nka yɛ kwan na si ɛyɛ kokɔ road a yɛ wɔ kwa aman nyina brem bantema kofie kurom ɛne apoma pɛnso sɛnkurom yɛ bɛsrɛ hu bebree sɛ mwabɛ yenya amone mu ni nkomoda se nda nyame abie kwan na mo bedru ha na ye ne mudi nkomo a ne ye sere kan se moka bi aban tinti ye sere mu bebre se
kwan de problem de bebre kwa problem bebre kwa kya se kwan yi se ye yi se ekroma na ngasa ene boa sisa sa mo ba ni ade e mo ade ye ye wa kwan tuo mu enam se ye kwan yi ndi ha ne ha kakra wudru ho ma moto ni de ope bi a na wo je wo about to do so this is a free a crumb yet you are karma high been to about baby baby I will be a fibia so about to about to know crumb say yeah to who say pengini no aban or baba boy am I fan of I any ye a fibia sa a fibia quani de and yet in the abana boy any oh your quano when a quani de and yet
or quain so and I'm great a beer who see your quain so hanomono say yeah better to abano and a great an a baby see ho ube hung up a cope no mutu appeal so ti ayade bi a ohaye pa ene ye bridge nso nse emfie kakra abesene kuyi no bridge na ebuyi e ma me a me ne wo kasa yi midi animu e ye kopa adua ene ye de asem bridge na sisi ya e ho sisi ya yi sisi yi wo koyi kra waduru o no bo ho se bridge ne mu atete akama kese akese ye pa nse emfie mienu ntamu nie no ye kwan si kra ye ne a oman no ne ye keka ye nsase ina ye kofa machine ah, your baby, yeah, communally by Aquinas was year 8,000. And now you to me, yeah, Aquinas is here, Aquinas to me, yeah, you to me, fashion, gakranga, gakranga.